So abanye abantu they should stop feel as if they are special.
Mm.
You access to umculo cula. That's why the problem in umculo wa manje usinokhuluma
usinokhuluma
ucule nje. Ngesiphawule nje ngom music wakho.
Wow.
You know? Mm. Bengilele nje album kaNtencane. Beautiful music. Umculo omnandi ongakhulumisi, umculo ongena bhinqa, ongenani, ongena umculo nje.
Umculo.
Nice music. Ngeke futhi umuzwe ethi uKhuzani abangidla. Ngeke.
I get you.
Yeah, phela phela wena mlozi, get me in wena, wanga wacela ama Nudes.
Yes.
Ngathi wacela every day. Njalo ngo 9 njalo.
Ngishaya kade bathisa ngawacela mfuzo
ukuthi wacela. Hayi ukuthi wanga wacela, uyawacela.
Yeah.
Oh. Why? Ake ngizwe.
I don't know.
Awu benefit lutho. Kodwa ubenefita ngokuthi hayi ubani ngemshayini.
Baya majida ukholo uma wayitshela nje ukuthi ngimshaye.
Hayi, phela ukholo ukuthi ningamajida niphikisana ukuthi hayi le ngane mina ngayibamba. Noma le ngane ngiyayibamba. Athi amajida hayi hayi akukwazi yabo. Bese uyashutha, ushuthele ukuthi
hayi.
Okay guys, ngicela ukubuza la, I'm glad because singabazali sonke sobathathu ngoba sila. And by the way, semzini wensizwa namhlanje. Kodwa sobuye sichazele ikhabodi kwesikhathi. Ngicela ukubuza la ukuthi as parents ngokubona kwenu akhona yini mhlambe izinto ezenziwa ekhaya okumele ezinye zazo sibanikeze imali abantwana bethu ezike sithi hayi ngiyamqeqesha nje la ngeke ngimholele for this mhlawumbe nje ukugezitsha ugeza imoto ucenta iceke zonke lezi zinto lezi ngokubona kwenu khona nokumele la ukuthi hayi imoto mhlawumbe is too much let me pay him or her ukuthi ungezele imoto noma ukuklina iceke kuyasinda let me pay him or her ukuthi ulikline iceke noma no nje imisebenzi yasekhaya imisebenzi yasekhaya nje akhala
I don't know. I think as umzali, you should have lezo zinto lezo uzoyibekela just ukumqeqesha ukuthi azi ukuthi yonke into yasetshenze. Especially mangabe kukhona into ayifunayo, mhlawumbe ufuna ijezi lebhola because abantu bafuna amajezi ebhola and ufuna ukumqeqesha ukuthi actually you can have yonke into oyifunayo. Mawuzo yisebenze. You understand? Besides that, ndo zekhaya ezo zekhaya. You can't expect to be paid ukuthi ugeze izitsha la ekhaya or ucenta iceke la ekhaya. No. So there must be that one thing mhlawumbe ngathi, you know what? Mawuthi ufuna lijezi lebhola, funeka ulisebenzele. So uzogeza imoto yami mawuthi unemoto. Uma kuthi unamateki uzowasha amateki akho.
Nakuthi une-umbrella.
Une-umbrella, uzoklini i-umbrella. Something. Kuya ngokuthi unani. But I don't think kuya ngokuthi into i-behavior yangana.
It's
just you as a parent that you decide okay. Especially now ifuna something. Angithi nawe ufuna umqeqesha ukuthi it's not like yonke into kumele uyicele.
Yes.
Ezinye izinto ufuna ukufunda ukuzenzela uyithengele zona uzenzele ngemali osunayo. I don't think guys ukuthi kukhona
special. Wena?
Hayi. No, mina ngicabanga ukuthi on my side njengomzali. Ingane ayenze izinto kube ukuthi mina ngi decide ukumupha. Ngimupha ngoba ngisibona isidingo njengomzali ukuthi ukuthaka nakho. And futhi mayecelile ngizomenzela. Kodwa angimenzeli ngoba sekukhona into okufanele mhlambe ngimnikeze yona ukuze ngikwazi ukumthengela lento ayicelile. Into ayicelile ngizomnikeza uma nginawo amandla yabo. Ngoba ngibalekela ukuthi uma ngithi hayi lento ayicelile ngizokunikeza yenza ukuthi uzojwayela yabo ukuthi kufanele aze enze ukuthi ukuze anikezwe lento ayifunayo.
That's why mina bengithi magolide. Ngithi angabe ukuthi sithi mayefuna imali. ezofuna 5 rand bese ngimageza izitsha ngizofuna 5 rand.
Yeah.
I'm saying maye ufuna something yena.
Yeah.
Let's say njoba ngisho maye ufuna ijezi lebhola.
Yeah.
Bese ngithi mina anginayo imali ijezi lebhola. Kodwa ngakholela izinele imali ijezi lebhola uma ngigezela imoto yami everyday. You understand? This is not me saying geza imoto ngizokuthengela ilokhuzana. This is me saying sebenza work for into exactly kona. Yeah futhi mangabe sesebenza umholele like ungafi ukuthi ngiyakubekela like mangabe ku 50 rand ugeza imoto umnike lo 50 rand now 50 rand save that money angithi I'm trainer in that way unless mangabe uzothi ayi mayenze ukuthi sengizokwenzela ukuthi I don't think that works yeah lo nje kukhona khona lokho esithi amachosa sekhaya ukuthi izingane like aziyazi ukuthi izitsha igezwa yizo namhlanje ziyashintshana sasubani sasubani that is normal but khona lo kwazi nawe imoto jwayele ukuyise car wash but angisezu kuyise car wash because khona this guy lo 50 rand engokhokhe car wash ngizonika yena you understand umtrainer ukuthi akwazi ukuyibekela imali akwazi ukuzenzela izinto azi futhi ukuthi izinto doesn't come easy izinto azifikini
uma kuwukuthi le mali omnikeze yona uyisebenzisile akangayisebenzisa kulento akade eyidinga
akayitholi leyo
ngolwa okwakho
akayitholi belinda beyifuna if mangabe seno 200 manje ifuna ibhayisikili ibhayisikili lu 2000 manje seno 200 and decide ukuthenga imabuli indaba yakhe futhi akalitholi ibhayisikili
lifuna kulela kakhulu afunde ukuba responsible
exactly that's how you teach them
esimene la izofika khona umehlo ethi ey baba sengishayile ingadi lapho uyibonile enhle kanjalo ngisacela ungilokhuze ungithengele mhlawumbe ibhola nje eliwukuthi njalo njalo la izokwenza khona kuqala ningakukhulumanga ukuthi ke na if you can do this ngizokuthengela leli bhola olifunayo how do you feel about that
avela ukwenza
into nje into nje like
bese ethi angimnikeze
ngoba sengezwe
ngoba sengezwe
Ayi utakalibile lo mntwana.
Yang blackmail abantu.
Ayi blackmail.
Ngathi baba kuphekela ukudla kwakhe ngithanda
namhlanje. Yabo yabo nje uma ukuthi imali yokuthengela ibhola bengizokuthengela ungaphekanga. Eh bengizokunikeza ungaphekanga. So yeke nje lento yakuthi ngoba uzowenza ingadi ufuna cha. Wothi wena uma uthi baba ngicela ungithengele ibhola ayikho into wrong lapho. Baba ngicela ungithengele ibhola. Bese kuba yimi engidesayida ukuthi leli ibhola sithenga kanjani ngoba nalo phela le le noma ngingageza imoto since athengwa yimi leyo leyo nto le
yes
ongithengela ngoba
doesn't make the thing ngiyekela kona lokho ambo ngone awusho ngathi usuyenzile ingadi angithengele ithombo you understand the ithombo zokuyotshala
into
makes sense but usuwenza ingadi usufuna ibhola ndo nengadi yakho nje ayicheck yakwenza
ithi wa Kodwa nakho umnqaba ngicabanga ukuthi kuyayifundisa ingane
yes
ukuthi ikhule yazi ukuthi empilweni akuzona zonke izinto
oyitholayo
eziyothi yes empilweni yakho yabo kwesinye isikhathi nje ingane balekile ukuthi ithi iyacela uthi akukho
kukho
yeah hayi ukuthi imali awunayo kodwa lokuyifundisa ingane ukuthi hayi no empilweni sikhona isikhathi la uthi ufuna into ungayitholi ngoba ezinye izingane uthola ukuthi zicommit ama suicide ngoba zifuna izinto zangayithola
and it is danger lapho ukuthi when becela something kubanika they keep on wanting more until afuna into ongasayona kumnika yona ngempela and because umnike yonke into ubone ngathi ikhona ukuthi ngoba ufuna ukumnika that's where the problems iqala khona kodwa nje mangabe ngempela futhi ethi nje ufuna into ezimpuli ngalila umtshe uthi awumancane thina sakhula guys sina sakhula sazi ukuthi ama toys adura and we grow up we realize hay man
do bheka manje uthole lemuntu engangifuna u25 rand manje yayiyimalini ngale sasikhathi ngoba khani u25 rand manje
yabona lento sasitrainelwa yona ukuthi mangabe ngempela ukukhona imoto ka 25 rand manje ayimali nisakhe
ngathi manje uyabona
I think ingakho ku age yethu yabona ku age yethu asifani ake ngithi mhlambe le gang ya ma 2000 thina nezinto ku manje esingenazo yabo kodwa
Siya understand.
Yini sikhulisiwe ukuthi si understand ukuthi ukuthi akukho. Manje le genge le sizama ukuyikhulisa manje sifuna angazi ukuyijabulisa ngento engelona iqiniso.
Konakele it guys.
Yabo.
Konakele ukuthela ngena emost yengane ezikhuliswa ama single parent manje ufuna ukulaya lo munye umzali.
I'm going to go to the house. Nje unamakhokho wedwa wena
eh
ube namakhokho wedwa sonke zidlala ngeenyawo ngoku but you but manje ayikhona mfana
hayi manje hayi
hayi manje akho hayi yaphela azilukhulume ngeqiniso wafethi hayi konakele
sithanda ukuyithanda wrong ingane zethu
yeah
yazi ukuthi kuthiwa ingane kufuneka ibe confused ingazi noma uyayithanda noma uyayizonda Tu ingane khula kahle khula kufuneka ibe confused. Ngesikhathi i-show ukuthi uyayizonda uyikhombisa uthando olungaka. Ngesikhathi siyitshela ukuthi wena hayi ikuphethela esandleni ujike ube something. That's how abazali bethu basikhulisa ngakhona. Thina ulelo uma angifuni phethu. Yini uma phethu mina bezingane zihamba nesikole mina uthi akanamali. You understand? After then nje akushaya nga something ezokwenza ukuthi ubone uthi uyangcanya
lo.
So ufuna ukukhula confused. Ungazi manje thina sesisebenza le side elilodwa lo ukuthi umuntu azifuneka azuthi uyamthanda forever
uyabona ungayiqala nje manje leyo mayingaqalwa nje manje leyo kule generation le
uzobu abusive kabi uzobezo abusive kabi
uzoyikulisa lo ngathi uzoyikulisa ngempela
izingane sezivalele emakamere zakho la singena ama camera thina sezivalele emakamere usekamereni lakha kaphu
ushawe ushayela ukuthi uyivalele
ushaya impela
I think that anga noma namalungelo naye bengumthelela
kuningi
kuningi
nathi ke we've become sasanya abantu si soft kakhulu compared to abazali bethu si ingane zethu sikhuluma sigulisa ngesandla soft kakhulu lesi siqinile that's why phela kubalekela ukuba khona umama nobaba so that bekhona isandla sithambile bekhona siqinile those two zibalekile which is back on. I problem ke yethu nathi so baba sesinesandla sithambile.
Sesinesandla sithambile phela ngithi zonke izinto sezavalwa ezayikhulisa thina. Yabo.
Hey, nayo futhi inkinga leyo.
Yathi thina besikhula ngoba ngisho besikhula shower
thina.
Engaziyo futhi into ecatsha ngayo ufuna ukuthi ngimshaye. Bakumele ikhale bekhala manje. Sikhale manje futhi uphakela ukudla kumnandi manje udle kamnandi manje
uhambe uyoceba lokushayile nala uyoceba khona ufike ushaye
awu lesa
ayithi uyabona ukuthi indlela esikhule ngayo ukuthi uthi ushona le zizokhala nala usuka khona ziyakhala
ongawushaya umuntu omdala uyomcebakini
ayi
because uzofika ushaye
uthi umenzeni wena bengeka kusukela
babuchaphajeka kusukela nje nenze lapho ngempela futhi akekho umuntu wayesukela umuntu sasizasukela
akekho umzali before waye wrong hayi
noma ngenzani wena uzukulalelwa nje
awuzu ayithathwa indaba
hey guys hey
subile otherwise stop ukuthi ndiyaphila this is the everyday people's show kwi 150 express igama lami ngo perfect wakamlotsha umsuthu wakazungu namhlanje ke sine guest co-host stroke cameraman ubagolide umtaka qhaphasha ishe picture around
Hayi chona surrounding ngibonile ukuthi
Is it rounding?
Yathi hayi akungiyikhulule
Welcome home brother. Sithebo tsikuzoba mnandi ne.
Hayi no, thank you mfethu. Ngiyabonga ukuthi mingibukele.
Number 1.
Une podcast that is coming up on this network futhi uqhabhashe lapha. Mfundisi lo.
Yes.
Mfundisi. Lo simbethu une podcast that is coming yabazalwane
Speaking of that, ngisengiqala ukumhlonipha manje ukuthi this is a real pastor. Bengithi nje mina ukholiki nje kuphelela la.
Ukuthi sa Enigma nyana.
Sengiqala ukumhlonipha manje because sengispenda more time naye because umuntu akaseke radioini yabona. So sesisihlala isikhathi esiningi ndawonye ngithi athola ama calls abaleke ngale ndlela esimangaliso mama bethi baba kwasho kwacima ukuthi kusa ngifundiswa ngempela lokho.
Yes. Ngiyizwe ngithi azwe perfect ngoba ngingahloniphi. Iyahlonishwa.
Hey cha futhi hayi ngiyavuma fana ngiyavuma. Bengithi nje ngoba ungijita nje wase roundini yabo. Hayi manje cha I give respect to you.
Sikhuluma ngani ku podcast?
Okay,
hayi angikhulumi nami
ngifundisa. Oh,
sikhuluma ngani ku podcast?
Oh, you know me.
Uthanda, uthanda.
The podcast lezayo.
Yeah, yeah.
Igama layo sithi ubizo lwami.
Mhm.
Sikhuluma nabo bonke abantu ababiziwe. Mm-hmm. Ababizwe uNkulunkulu, ne?
Mhm.
Ebabizele ekutheni bahole abantu ngezindaba zikaNkulunkulu.
Hayi. Mm-hmm. Abeka njengopastor
ke
so.
Yeah. Sikhuluma ke nabo bonke labo bantu. Sifuna ukwazi ukuthi ubizo lwakhe lusukaphi?
No. Luqhamuke kanjani?
Luqhamuke kanjani?
Ngoba wonke umuntu unestory sakhe.
Ngoba unestory sakhe wonke umuntu yabo. So sizobheka lezo zinto kubo bonke abantu ababiziwe yabo.
There you have it. There you have it. It's coming.
Wow.
Ubizo lwami. No pastor Gqabhashe.
Oh, so my daughter. Wow, can't wait. It's just bazo yamkela futhi kamnandi kakhulu nabantu be 150 Express. Let's hope.
They love it.
Okay, asingeneni ke kwezi zengako ke namhlanje. Ziyabuya lapha kwi MK. Sibone ubaba u Floyd what ngabe ndabe kubiza abantu ku baba but it's fine u Floyd Shivabo
yabo mncane kunaye baba Floyd
ubaba Floyd Shivabo
ngale wothe
sibone elokhuzana ethola isikhundla esisha emva kokuthi ke bekubani nobhala eqaleni.
I don't know, man. These people, each other, I don't think we're back on. I don't know.
No, but
chingelele we MK.
We MK.
I don't know.
Ukuthi ubuyele emsebenzini wakhe wayekade emisiwe, I guess 2018 or 2019 emisiwe ku department ethizene eGoli, so sebuyele khona ke cause otholakale e-free ko wonke amacala. That is why ke sekukhusulwe u Floyd Jebambo njenge lokhuzana. Mm-hmm. Njengo president I mean njengo nobhala jikelele we MK and nangabe besho ke since yaqala MK a year ago ngicathe zoqeda unyaka this week noma next week angisakhumbuli kahle izoqeda unyaka sekunobhala jikelele wesifolo soloku iqalile MK umbuzo uzothi uzohlala yini yena kulesi sikhundla nanokuthi ke na liyapi iqembi kahle
wesifolo
ehe
o secretary general
yes
yho
soloku iqalile nje MK lapho khani zohlanganisa unyaka between this week or next week
yami uqala lo ngimazi
ayami ngazi lokuqala
angimazi
bathi wesifoke ke lona ngabe bechaza kahle beindaba nabahlazi
oh it was bathi it was u wakazwane though Shivamba appointed follows last month's resignation of Dr. Sifiso Maseko. Dr. Sifiso Maseko uphumayo as a party's secretary general. Nomunye former ANC regional chairperson uZwane who was previously held the secretary general role who was removed in July. Only to be reinstated few weeks later. Oh, it's that guy. It's too much.
I go too much. Goodness pity just gone.
So Floyd now is a new secretary general.
Yeah.
Now, I mean, I always tell people, I always say, even on this podcast, MK, ANC. So, since I call this, I guess it's sure, MK, ANC, and
they are rebuilding.
I go for photo wound. I go for photo wound. Yep, you must remember, we took Puma Gaga Zuma. There was Vela Masaita out too. Go corner is I tell support to Zuma, corner support to Ramon.
True.
There was a side lying like, happy about the leadership of Ramaphosa. This is that side.
So laba asebe abekwe MK yilaba babe se side ni
likaZulu. Yes.
Kuse ANC
at that time. Even phela you also must understand even Bono Floyd Shibamba.
Mm.
Abavelanga nje baba against uZuma. UZuma esangena esikhundleni. They were very instrumental of Floyd. No, Malema. Abese youth league ekutheni umsholo zagcina u president. So these are the very same people who are actually now coming back. And we are born mabefika akunanazwa, they are giving ikhundla eziphezulu. When noma kuthiwa khona abantu leso sikhundla, we have to move whenever kufika these guys.
Bengimlalele u Floyd, I think Friday or Thursday angisakhumbuli, ebekhuluma neminye media house ukuthi ke na ngoba nina nani vocal kangaka nithi Zuma must go, Zuma must go, ntontoni lento yendaba yasenkandla. Le ndaba yasenkandla yini manje eyenza ukuthi ke na u join iMK futhi nanokuthi ku MK uyabonakala impela active njalo njalo, and impendulo yakhe said isizathu lesikhathi kuphuma umbiko ka advocate uThuli Madonsela o public protector ngaleso sikhathi batshelwa information wrong ngomsholozi, ababone late ukuthi yonke le information ababetshelwa yona yayi wrong, so yingakho nje besebenza naye ekhethe ukuyojoyina iMK freely, akanxanxwanga umuntu, uziyele nje lapha cause yawazi amagalelo kamsholozi. Ngaso ngathi wow.
Who's that?
Floyd Chivam.
Oh, yeah.
Yes. So, till eskati be pumumbiko ka Thuli Madonsela, they were told ukuthi ke na like batshele itore ze wrong ngomsholozi naboke bagaxela lapho ke, only to find out late ukuthi eh man yayikhandiwa yonke lento le, this is politics Ntencane, yingake join the MK ngepeace.
Akekho nomuntu ngitshele perfect ukupolitiki okumele umthembe. You must trust no one. Akekho.
Yazi ngisalalela. Ngifuna ukubuza ukuthi okay, sebebonile ukuthi babe wayethweswa amacala wrong. Ngalesi sikhathi bese yi-EFF bebengaboni.
That's what he said. Usoza.
Hayi.
Usoza.
That's why I'm saying mina magolidi. Akekho. Angizange mangithini? Akekho noma engayinkatha, noma engayinc, noma engayini, noma engayimk. Akekho usopolitik mina. This is me personally. Engiyothi mangikhuluma ngimlalele ngimthembe. Akekho.
Now angisikholo nami the statement.
Ayikho le yonto. Noma engasho ukuza khehliza amagweba ayikho. Udalimpofu uthi yena waye part of ukufonywa kweMK. Udalimpofu uyi part of ukufonywa MK eyilunga le EFF.
How?
Yini? Uthi there was a time la babazi bona khona bobabili benomsholozi, only two of them ukuthi kuzoba khona iqembu ekuthi MK. Two of them benomsholozi. Lapho uyi part of not just ilunga le MK, le EFF, senior member of EFF. Phezulu
useyikhundleni uyahloniswa lapha
ya kuthathe inqumo.
So why would you trust people like that with your life? Because at the end of the day thina sibathemba ngempilo zethu abantu, basoranela impilo every day,
true,
ngeenqumo abayithatha and everything, and you can see ukuthi akekho, and akekho futhi aba angikhumbuli mangabe kwenzeke behleli nje bese ema meeting ini ukuthi bake bakhulume ngathi abane politics. Ayi angikhumbuli into
akala part them
ange angikahleke nithini ke kodwa ke ngaba, you understand? I doubt they never even for you ANC, even for you MK, even for you EFF, we were not the topic.
True.
They were just thinking about their stomachs and everything, so nothing else. So nje mina nje ukuthi politiki shem.
No la unobhala lo sebekiwe. Mina I think usuke wabuka kulo lukhethe sisuka kulona. Wabuka i-level ye-MK. Wayiqhathanisa neyakhe. Yeqemba kade kulona le EFF.
EFF, yes.
So mayebuka wabuka ukuthi hayi no sesisele already la ngobuka kwami. Wayesithi into engayenza la ukuthi ngihambe ngiyojoin MK ukuze ngibuyele kuleya level ebengikuyona. Phela EFF angithi be number 3
kunational.
Yes.
Basuswa ilaba bangena.
Basuswa ilaba.
Yebo, bangena baba. Baba number 2.
National.
Yeah, national. Baba number 2.
Number 3
kunational. Yeah. So lento isho uqinisile ukuthi if ngempela they have lezi ndaba ayikhulumayo manje MK yini bengayijoinanga before ukhetho because that's what you do phela if uyibona ivision uthi inhle
true
then
true.
You join the political party before why do you wait for ama elections kuze kuwinwe bese uthi ah bengivele mina vele ngangikhona ifonywa mina vele so why are you waiting oh. Why are you waiting no why
isikhathe singaka
ngibone nene lo khuzana nencwadi ye is it sasco le mela abafundi la KZN
na sasco ANC
yes ngiyalapha impela ngibone nayo ibhaleli ANC incwadi ukuthi ke na bacela ukuthi bangaphinde bayimeme kuma event abo nabo ngeke bayimeme kuma event ayo so ngabona ukuthi this sasco uzoyibona izojoin lo khuzana i MK ngekudalana
na ngeke that's not possible
like ngoba
angithi batha maybe the leadership of SARS
batha bekho happy ngama decision e ANC
ngangendlela mhlambi leadership
yes
because SARS kwayikwazi ukuhamba phela izohamba yoba yini lapha ku MK the leadership can go selected a new leadership if not that leadership is not happy but yena njenge SARS kwe SARS kuphela uphiwe le ANC angeke kufane ne women's league ANC ngeke uzothi women's league ye ANC ihambile ayo join MK you can't because league le structure is not like abantu I leadership ingahamba
you get you
but inhlangano isazele kuzoselect abantu njengoba kwenza ku EFF even nakusasa mathu malema ukuthi uyahamba ku EFF EFF will still remain still izoqhubeka ku EFF
kodwa kodwa uqinisa ukuthi angithi nayi ne NFP iyaqhubeka
yakhubeka
engasekho umsungu
yeah engasekho umsungu esahamba emhlabeni ngophelwa emhlabeni ndo wahamba eli ngakashoni hey ngeyona
hayo laba futhi lento yepolitika
na
isiphethe hina
akusibona bethu abasicabangi akekho nedo ucabanga impilo za ukuthuthukisa impilo zabantu South Africa akekho bonke bacabanga ukuthi we need bethini esilapha emandleni need bethini
ngoba uyabona kade belandela yena uShibambu sekufanele bamiphi manje
sifune bahambe naye
abangijoin iEFF ngenkathi kukhona uShibambu
usethini yena manje usekhulumela iyuli
yo
sekufuneke wena akade ukholwa yena uhambe naye mayisuka lapha futhi akwiDA kumele uhambe naye uyabona ukuthi leyo nto leyo ukuthi umbhedo leyo
yes true
kodwa iyafana nayo le eyasho umsholoze ukuthi iFF izolungisa iANC kuzokwakhiwa kabusha
MK
MK I mean MK
yeah.
Izokwakha kabusha
iANC
nakho
mina ake sitha ngithanda iANC ukuyilandela njoba bezokwakha kabusha
lalela bangaka abantu abayeke ukuvotela iANC ngoba bengasayifuni
bavotela
iMK
bavotela iMK
at the same time umholi wa iMK namanje usalwa ulwela ukuthi useyimember yeANC manje
ulwela ukuthi waxoshwa
manje manje senzanike
ake sitsavota ke thina senzanike
senzinjani bafowethu
sidukuzwe sweet
akeze futhi kuzokhuluma lanti abamvotela ukuthi yini le nto yenza yabo ipolitiki
yodwa bafethe edlalwa futhi nje singayikhohlisa sithini futhi ke ungamvotela umuntu ngoba umthanda yena phezulu
yeah.
Eh kodwa ungayitshela ukuthi ingoba yena ethanda wena eh njobe lapha nje ucabanga cha wathi joiner ngiyamfana nalento yokhuzani ukuthi ngiyamthanda nje ukhuzani kuphela hayi ukuthi ukhuzani elanga naye uyangithanda back cha ngiyamthanda nje ngoba ngiyamthanda wena ukuthi uyithandela umalema nje umthande nje kodwa ungayitshela umalema elanga ukwathelela ebusuku yho
basi
bega manje sawafika
never and ngapel
ay
aliko
bonke futhi akisho umalema yedwa nohlabiza la kahle nobani everyone
nalamaqembu amancane akhandwayo
bazama nabo ukukhosa mangidli
hayi ukuthi bacabange iSouth Africa
hayi akekho mfana
iSouth Africa iyona ndlela
exactly
angithi fana nokuthi
ngidle
kufana nokuthi uthola ukuthi wena uyazi ukuthi yini oyifuna intombazaneni
yeah
kodwa utshela igama lokuthi ngiyakuthanda
same thing yabo ukuthi wena uyazi ufunani kodwa uzofika uthi ngiyakuthanda. Sithi isintu ke intombi ishelwa ngamanga.
Tata mfundisi.
Amanga ke lawo sitshelwa wona everyday.
Everyday. Manje uma ungathatha lento yepolitiki uyibeka enhlizweni ube isigayigayi uthi hayi ngilindele ina.
Futhi yazi uunderstand leyo nto uba free empilweni yakho.
Ayikho
into yokumangaza.
True.
Ayikho into yokumangaza.
Timsebenzi aseyitholi kodwa ngavota. Hayi buzo.
Wawuyivotela.
Bazokuthatha apho umsebenzi.
Wawuyivotela.
Ngoba ke yavota nje South Africa.
Votele nje umuntu obuya kuchaza. Kuphelele lapho.
Yo. Hayi kushubile man. Okay. Kuno dadewethu la. Sisakhuluma ngegayigayi nje emagolithi ngilithandile lelo gama. Kune sigayigayi sika dadewethu la. Kuthiwa kuzimala ngaso amabhizinisi lapha eThekwini. Apparently ngathi ube chithe ubusuku thizeni nesikhulu thizeni ubusuku kuzosa ngakusasa yovulwa istage se lembe international airport eThekwini iseThekwini noma isteng ngazi kodwa nje lapho la ikhona airport so usisi lo somabusiness uchithe ubusuku nesikhulu thizeni esingavezwanga ukuthi sobani leso sikhulu leso then ayiphaphama usisi ekuseni uphaphama esikhulu aseke duze kwakhe you understand so usisi ke athukuthele ngalendlela isimangalisa athi ngoba ngiyamazi ukuthi uyipi ashone khona lapho labe kuvulwa khona i stage lessons iselembe then nayifika lapha thola ukuthi ke nawe seyavimbeka ka ama bodyguard njalo njalo thiwa unale ilungelo lokufika la yena uthukuthele ngempela uthi ufuna lo okwazi ukuthi njamenze lento le aqeda mshiye kanjalo embedeni the question is bebethandana noma usisi u bebheke mhlambe tender thizeni noma mhlambe bebheke inkokhelo thizeni then lona waseyabalekela kwenzakalani kahle kahle yini ayenza ukuthi usisaza ukuthele kangakaza afuna ukuyomkhipha lapha ya ngoba sisi kuthi usoma business ke umuntu osoma business sazi ukuthi onemali sinaleyo mentality leyo ukuthi akusuthi unemali bekuthandwana noma nje bekuzwiswana noma bekune agreement ebikhona in between ukuthi hayi mhlawumbe no tender noma nani kwenzakala
i tender mhlawumbe azoyithola
usisi
mayembatha nalo
mayembatha noma nesikhulu thizini lesi kwenzakalani
yazi nje zonke nje lezo zinto yabo lethi naligama lo soma business nalo seli kozana uhoduleleka phansi
true
now yabo now these days you can just sleep with someone and become some business and everyone respect you with hey umagolithi una business no god you just sleeping with people abakunikeza imisebenzi that you don't deserve
true
you understand nje that is happening every day in South Africa khona abantu sibabiza ngo some business today they don't have even a single business skill they just sleeping with people ababanikeza imisebenzi ngokungekho emthethweni besides ukulala nabo abanye bayakhokha you know khona abantu abathola ama tender every year every yes. month hayi ngoba be deserve because they pay that doesn't make you a businessman
true
wenza nje umuntu odesire and get whatever that you want so ngiyadlula nje lapho ngiyabuyela lapho asazi usisi ukuthi ubefuna abantu because sikhule behle lapha ziziningi kuzona khona umongameli wezwe ukhona nongangezwe lakhe la indlu lamithi inkosi yamaZulu umsuzu nabe ngibala nje two labo abakhulu kakhulu kade bekhona nayo so asazi ukuthi imuphi lo ngathi usisi ubememeza lapha
oh yeah
khona izinto ade ayimemeza usisi lapha eziba evinjwa nje asazi ukuthi isiphi lesikhulu kade simemeza usisi
yo
kodwa engathithi impela ama kuzwakala engathithi bebe kade bebonke vele ngobusuku obandulela umcimbi kwangabe ke angazi kwaba khona ke mhlambe ke kungaboni ngasolinye nesikole leso asazi
nalabo abamvimbile ubezochachisa usisi ukuthi
uyakusiza
ufuna ba
basheshe bamvimba mami yazi basheshe bamvimba
ubezochachisa usisi ukuthi ikinga yakhe
kodwa ngimbone engakhululekile ngabe ngithi esikhulu sasesibakaza manje
sikhona phakathi kwabo bese lokusithanda
bomama nje ama video lozo sibone esibakazayo sibona lesi ke ngathi siyambona lo sizwe ngathi sike sambona kodwa nje lento is proof ukuthi yabona when you are umuntu wesilisa o in power
yeah
abantu besifazana awubayeke
and bayingo
abantu nje besifazana awubayeke
bayingo
Masu na mandla juganwe ube nonkosikazi wakho ozomthemba nje bese ubheka yena ngoba baningi abantu bafuthi kakhulu zabantu besilisa abawile empilweni bekwiswa nje whether lezo zinto ezayishiwo ngabo abantu besilisa ziqinise noma akusizona okusalayo usuyishiwo abantu besifuthi so you can imagine lezi yakhule lapha ya asike isigulu singaganiwe lapha yasingena mfazi esila asike singahlonishwa futhi besila so to ungumbatha nomuntu onesibindi so kwenza le nto leya kusho khona ukuthi ungumbatha vele nomuntu wrong so you need to be careful when you're doing these things especially mangabe usesikhundleni sithe babezulu because usizi nabo osizi nabayazi ukuthi usesikhundleni esiphezulu so
bazoyithelekela
yena so kugwele
and uyenza lento ufuna lento ayifunayo and njengoba ayifuna lento ayifunayo if enza kanje uzophay attention ukuthi eh angimnikeza angaza decelela igama
yes true yabo and bekunama camera lapha kunentatheli kukhona yonke into ezokwenza ukuthi bathu ufikile nje kuyena isikhulu leso ngabe nje namhlanje nje kukhulunywe kunye ngaleso sikhulu leso
so be careful
ngabe kuphelile
ngabe kuphelile ngaleso sikhulu
ngathi uyayikhumbula nenye indoda esasihlonipha kakhulu ekwabonakala ividiyo yayo ye ubaba uzondo
oh yes yes
uma uqhathanisa i-level yakhe yangalisa sikhathi
before and after
neyamanje
ayifani emva kwaleso sigameko leso
exactly
so uyabona ukuthi kumele ube careful kanjani you need to be careful akwa kana nje futhi noma ubathathe bebabili noma ibathathu unamandla vele
nase bibhayibhelini
naye lo wenza lento makuthi uyamthanda
naye lo mthathe naye khona engezukuyenza lento because kube emthathile nje kungakhe aba sibona manje manje siyakubona uyabakaza manje ndu enumkhulu Bona umuntu ebakazi dawo indoda enkulu angakabakazi mama Hayi bathu sisi hayi udaki usizingeni mina hayi bo
uso papa
Sisi lo uyazi into ayenza ufike sethu yobona umuntu abantu bezimama beyokwenza izinto abangafuni ukubonakala kuzo bafaka le mduku baligaxe kanje nalo sisi bevaka iduku wafaka nezibuku uyabona umuntu osuka endlini njalo uthi uyapi yona so bamazi amazi kule lezi
Ombakazi bayamazi.
Yabona nje hey bafethe, yabona nje mawu sekudleni enkulu yehlisa umoya impela. Nizwe nalensizwa le enama video of
400.
Hey. Le yase Equatorial Guinea.
Yes. Eyo soma business ozenze epitoli.
Ay ay ay.
Akazenzanga epitoli?
Yeah.
That's what I read ukuthi uzenze epitoli.
If ufunda api.
That's what I read.
Ah, isikole nje sika Hulman sase Equatorial Guinea. Akaza angiboni ukuthi sakwenza nala ePitori unless ye mhlambe ezemsebenzi akaze sezele
oh yeah
insizwa le kuvuqu kuvumbuke kuputshuke ama video ayo awu 400 yenza ucanzi nabantu besimama abahlukene abawu 400 abanye babo imost yabo bashadile abanye bashade nezinye ikhulu ezihulumeni akuona so amakhosikazi ezinye ikhulu
abantu babantu
abantu nje babantu bonke labantu abalapha kula ama video lawa abanye kuthomini wabo ukhazin wakhe omunye umfazi kamfo wabo i mix masala nje more than 400 ama videos alo mfowade wa shooter with these people
abe shootwa uye futhi
uye
uye
and mina ngwabukile kambalwa aphela hayi kuthi bengwabuka ngona hayi bengifuna ukubona yabona
kodwa uzokhuluma into oyaziyo ukuthi ubani lo khulunywa
ukhuluma into engiyazi
hayi ngifuna ukubona ukuthi kuyenziwani
hayi kuthi bengwabuka 1111 angifika ngak 400
mina ngithe ukukhathula i video better kunela
cha bengathathanisi Ngifuna ukubona nje kahle
kahle. Why you chaza? Why chaza? Why you explain?
Aw, lo muntu explainayo. Ngowazi indeta ishisa. Yathanda ukuchaza.
Lodwa ngiyachaza ngoba ngifuna ukucaca kahle ukuthi hayi ukuthi bengikade ngisuvele ngasukele kanje ngathi hawo. Cha, bengifuna ukwazi ukukhuluma ngento engiyazi. Insizwa ke igama layo uBaltazar eBang eNgonga. Yase Equatorial Guinea isikhulu esiphezulu lapha kwipolitiki naso sakhona lapha yami. Kunama video ke amaningabi. Avelilayo lapha. Yathizwa. Nalabantu besimama. Oh, nginakusisile kula mavideo. Hayi ukuthi abingaphoqi umuntu lenzwa asikusho.
Yeah.
Akekho kula. Bone kula mavideo.
Yeah.
Akekho uphoqiwe. Futhi akekho bengazi ukuthi kuyashuthwa. Because kwamanye ama ifoni bekwa huyu umuntu wesimama. Kwamanye. So you could see ukuthi bazi labantu kuyashuthwa because nomuntu lokho eyibheki camera. So they know what they were doing. So akekho umuntu ophoqi.
Yo. Hey. Engabe ibithini
400 people
inhloso
inhloso bekuyini ngoba
isithwalo amanye kuse office abanye kukuphi kuphi angazi nami ukuthi lenzizwa lena manje
isithwalo noma nje ukuthi ngoba ngisemandleni vele noma
hayi that is
not mali noma
no
mentally
oh your pain
hayi
contacted
hey aba amakhosikazi abantu akwazi ukwenza la yona
Nayo ke la ifike ishaye khona magolide because abantu abaningi babuka le ndoda ukuthi le ndoda ikhohlakele
yeah
kunabafazi babantu abawu 400 la abachithela amadoda abo
amadoda awu 400
awu 400 siyambona ubafuyedwa kodwa kunenzizwa kunenzizwa ezu 400
ezichitheliwe
la
yes
But I want to make bone look. 400 abafazi babo.
Ba criticize ubafo.
Abantu bakhomba le ndoda ngini le ndoda iyodwa guys.
Ayiphethe spam.
Ayiphethe spam ayikho and wonke umuntu uyabona ukuthi le nto akekho umuntu ophoqiwe. Fo kunabantu abawu 400 abafazi bawu 400 abachithela amadoda abo awu 400. Abengazi. All along.
Yo.
How crazy is that? Mina that's one thing engibuza wena ibithini ngubo
yeah
that's one thing engibuza ekabe ibithini ngubo
eh le nto nami engicabangayo manje ukuthi ngoba kungamakhosikazi abantu bayazi ukuthi i wrong lento abayenzayo asimiyeke lo wesilisa njengobusho laba ke
yebo
bayazi ukuthi benza into e wrong
u wrong nayo nabo ba wrong
nabo ba wrong
and bona ba 400
isivumele bekuthenjiswa nini
that's a very good question because most of them futhi akubona abantu ngathi ba disparate bafuna umsebenzi abanye ngoba ngisho abanye ba amakhosikazi ezinyikhulu asebenza nazo yena khulumeni
hayi ukuthi baswena
yabaswena there was a video I don't know how true that video is khona umunye obone ebuka wona imagine ubuka lama tape ubona umfazi so this guy what you abuka naye wabona umfazi wakhe
yeah
avelo hamba yomnikeza ifoni wabuka lapho umfazi manje uya pressa uye wavelwa khala umfazi angazi ukuthi ke kugcina kwe
kuphelelephi
but you can imagine
manje maye sekhala ngempela wayethi lento ayishuthwa
wayethi yapi wayethi yapi lento nami ngiyibuza ukuthi uthini kubo ke yini tayishoyo
lapho
ubakhokisa dini
ikhona into kufanele ichazwe yilendoda
ukuthi
kwenzakaleni
unomfazi naye unengane ezu 6 mfazi omuhle
nami mfazi ubengekho kule
ke 400 kuvezwa nje lababa abeni oh akamvizi veza nje abe
yo
no mina ngas bese bayile bafeni bathathu why usukushuthelani manje
ufuna ukuprova
ake simiyeke yena because yazi ukuthi akuyena yeyishuta namanye nje amajita normal anokuyishuta lempahla
angicabanga ukuthi ke lapho amajita asuke eshuthela angazi ngizothi ukuprovisa amanye amajita mhlambe azwana nawe yabo ukuthi hawu sibanibani ngemtholini understand
then bese benefita negcina ngoso
awu benefit lutho kodwa ubenefita ngokuthi hayi ubani ngemshayini
Baya majita ukholo uma watshela ukuthi ngimshaye.
Hayo, phela ukholo ukuthi ningamajita. Eh niphikisana ukuthi hayi leyangane mina ngayibamba. Noma leyangane ngiyayibamba. Athi amajita hayi hayi akukwazi yabo. Bese uyashutha, ushuthele ukuthi
Ngoku kunzima. Hayi, bakhona beza ka lelo gear
le. Nake na shooter nje.
Hayi angazi.
Hayi angazi.
Lojo.
Mina ngingashooter. Listen. Ngake ngashooter but not ukukhombisa omunye umuntu. Kube yethu nje sobabili sijike si delete
futhi. Nenza.
Okay mina ke ngi delete angazi ke noma
khona lawo. Okay ngiyakuzwa ke. Nenzani? Nifuna ukubona? Yini nifuna ukuyibona ke nobabili?
Bafuna ukubona ukuthi
ufuna ukubonani mina understand mina ndifuna ukuyibona because lento niyayenza nilana nobabili
ifilwa yini
exactly so yini then mase ngicedwe nje hey
I don't know but nje ngangashot I don't know nalaye
seriously
yes back in the days nje I think ngangakabibi khongishona correct umsendela ukuba nephone
nje umsendela yini yena
ayangikhumbuli ngingazike kodwa phela ngikhumbule
you know ukuthi iinternet ayikhohle like leyo video isengavumbuka manje out of the blue
kanti nakusothokusotho ke internet
because oh yonke into ishuthe ngephone goes to internet mawuthi le phone ine internet iyangena ku internet
futhi isabekiwe
I can go back ithole
isabekiwe la ibekwe
ikhona nje mhlawumfuneka ivele
ngangisaphathi i-250 kumbula i-push and talk.
Mina nje bafethu I will never angaze ngize ngicabange angaze I will never because angiboni ukuthi ubani lo ngimshuthelayo yabo lena ke yomlotshwa ke iwest ukuthi bayibuka bona bobabili
mana ilokho njani I amavideo ocansi
yeah
kwakho wabona udlulela
Anya ubuka.
Oh, yawabona.
Yeah, iphone. Okay. Yeah, I do watch iphone sometimes.
Mhlambe
ke. But I don't wanna watch iphone nami. Never.
Kuba wena iphone star.
Why? Never.
Ay, ayizozobona lento osokuyibuka la.
No, man. Angeke nje ngifile comfortable. Mina I don't even feel comfortable ukuyilalela. You know ngoba senze podcast I have to go and edit. Sometimes I don't want to listen to myself. Even my voice. Angithandi ukuzizwa. Imagine. Sengayohuyibo.
Ayo la kodwa hayi ngiyona into ekicabanga.
Never.
Hayi ngiyona into ekicabanga.
Abanye abantu bayicabanga this. Abanye even ama Nudes mina angaze ngicela intombi ama Nudes. If kune intombi out there that is it mina angayicela ama Nudes. Ayisho ayiphume manje cha wathi angazi ngicela indlopa manje awazi futhi manje
ngamfuna ukumbuka nje
bese
nje
awumazi animazi perfect animazi mase kuse okay sizu 11 ebusuku uyakusendela ama news okay and then
ya kodwa phela kuna akuna andene ukuthi ngizothi
there's not
and mhlamba bawacela
ukuthi ngixole ngivuka yisinus ngakho kodwa siqhubeke
sinus yani wesikhuluma ngama nudes kwazi I've never vankaze mina ngiwacela ama nudes naba ke bangithumelela voluntarily and ngabe yatshela after ukuthi mina this thing doesn't do anything to me ngifuna wena because ungizendela lezithombe bese kufanele ngenzeni ke after ke You understand? Kusibele usuzendile ke izithombe zakho kunqunuke bese ufune ngilongibabaza ngithi wow.
Hayi kodwa kufana nje nokuthi umuntu akusendela isithombe engeyonaka ama notes isithombe sakhe yabo. Eh yabo njengoba
mangisuke kusendela mangamazi.
Umazi. Hayi. Umazi mthandayo.
So okay yake manje ukuthi mhlawumbe uthanda kuthenga ingubetje. Understand me said young final line people send this tomb there's a reason but you can't just wake up in the morning ngifuqa ngethombe zakho you can't mina mhlaba ngani mhlaba ngiyabhedi kodwa nje mina hayi bafuthu angisiyona into yami
I get you
yeah phela phela wena mlozi get me in wena wangawacela ama news
yes I don't know. Mhlambe nami my mind is
ayiyenzi ngimi sense lo angazi but ayiyenzi ngimi sense ukuthi you just want ithombe zomuntu onqunu and just watch umuntu onqunu bese uya delete. What do you say kuye ukuthi uyabonga?
Wow, this is cute. Wow, kambelana banga ngala. I wish you were here.
Cool conversation.
Aye,
wow.
I mean, I like no, because when I'm going to bazani fetch I'm nanking, we just send, we'll just send you randomly. You know? Yeah, I'm like, why zani this one now? Like, I mean, I actually would really even feel pressure that you need to send me these things. Don't. Maufunu uza imoza. Sibela. That's how I get satisfied. You must be here. Yeah, leo uzendela ma video. Mangvuni pondi ngiyangena online ngibuka iphone yamantombazane engingawazi that I will never get. It's fine. And angifune kubuka phone yentombi yami mina. Why? Basically that. But it has fun bafethu, it has fun. It's fun. But I for me nje kodwa ngifune phone la.
Hayi kushubileke shame. Okay. On the other hand, your friend.
My friend.
Yours. Because I'm asking how. Brother Enigma.
Why would my friend?
Brother Enigma. So bamnikelele ngemoto ke sebefuna ukumnikelela ngendlu ke nangifunda lapha kuma comments angazi ukuthi kuyiqiniso
ngale ngokugcinwa ngakho
no but I think baqale ngemoto because that's what he said uyayidinga because he wanna he moves around ehamba eshumayele and all these things and
when nangu perfect ethi wamuzwa ngawe kanti umjita philani uhamba eshumayele.
Yeah, we're from Fundis. Some sort of from Fundis.
Yes.
What's your aspect of Lugan?
My wife said, tell him what.
Yeah, I think the podcast is a little baggy on bamboos and duty. You need to come by eating a cool. Wash or what? Immortal because we are humbug. Move around. And then people, our Bugalio podcast, decided to donate money and they bought him a car.
Yazi senginesinga isithombe mina ngo brother ngifuna ukuqamba manga ngisabuka ama video yakhe ko TikTok bengibuka iqashana encane encane ukuthi hayi uyagula lo. Understand ukuthi jaqa omunye umsangano nje le imsangano yase South Africa njalo njalo, but now I think sengine respect ngaye because sengibuka the
whole podcast.
No,
what's one of them? What about that? I'm not
sure. What about that? I'm sold. Maja, I'm going to be a lion. So, because ngibuke izinto ayishoyo, yes, mhlawumbe ezinye ngeke ngavumelana nazo because angizazi. I'm not a Bible reader, I'm not a church goer and stuff like that. But I think uyangenzela isethe nawuzobuka the full episode, ungabuki iqashana 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 encane. Njalo njalo.
Kwenza sense in terms of what?
In terms of izinto akhuluma ngazo. In terms of i-content yakhe.
UJesu uthi.
UJesu athi.
I guess it's over like mfundisi. Because we have mfundisi like.
I guess akamazi. Uyamazi?
Ayi ngakho mbuzo ukuthi zithini?
Awumazi
uzaqala imoto nje.
You don't know
ebe nihlale emkhukhwini.
Ubrother Enigma uyashumayela, ne? But indlela ashumayela ngayo ukuthi yena wakwa ezulwini. So sometimes nokuya ezulwini akhulume no Jesu.
Awu
uJesu amtshela izinto ne athi akabuya azotshela abantu la elokhuzani phela hayi ukuthi uya ngenyawo like
ubani akayi physical
akayi physical because isikhathi echaza ngibuka oqala ukasho ukuthi waye ubona umzimba wakhe usele lapha phansi
okay
yena esephumile kuona isoul yakhe isiphezulu le busy ikhuluma ke noNkulunkulu Jesu and all these things so uyasho ke all these things ezinye izinto ayishoyo abanye abantu bayithatha ukuthi ezinye izinto fethu ayishoyo le ukuthi akafuna ukuthi kundi khathi uJesu akafuna amawivu yabo zonke lezo zinto and unabantu afika babona lezulwini ukuthi basesihogweni you understand bayasha uyababala abanye ama celebrity and all these things and all that so ushumayela leyo ndlela leyo uthi uJesu umtshela ukuthi akazotshela abantu ukuthi lokhu naloku akakufuni lokhu naloku nokuzenza
kanje ilo okabane namabandla
yes impela yeah
athi ibandlela ukuthi ngeke limbone uJesu
yaliquqa lishintshe uthi uJesu alishintshe yeah that's the guy
njengomfundisi ke uthini
I know if you was about to iPhone
yeah
angeke ngize ngithi ngiyamphikisa umfowethu lo angeke ngize ngithi ngiyamphisa ngoba baningi abantu abaneyiphiwo yabo iphiwo zabo isebenza ngendlela ezihlukile manje mangathi ayi unamanga lo mfowethu akekho umuntu oseke waxoxa noJesu uyibona lo kodwa nje eyi mawubuye uphume ecathulweni zokuba umfundisi uyibheke nje ngehlo
lenyama
lokuba umuntu
it's impossible
I mean ngithanda ukungayikholwa kahle kodwa ngisho ukuthi ayikho
yakho bona siqala ukukhuluma ngaye la ubrother Nick bangitshela ngaye ukuthi I told you ukuthi ngabatshela ukuthi azwe even uno
uJesu sasimpheni
une uno
I mean uno yes
ekhanda umkhulu abantu bethi yahlanga hello waqhubeka wayekhandile nomkhumbi wakhe waqhubeka ngibagula elikhehla ke liyagula elikhehla until kuze bekhona uzamcolo I said angidalenze we should believe Enigma
yeah
I said we should listen to what anybody is saying and then decide it's different ukuthi awuzumlalela because yaphe because I know a lot of Christians are like ayeye ngikwangulela umsana no ayike akulimazi ukulalela because angithi nawe umkhristu wembulelekile definitely you will know uma ngabe ekhuluma into engekho but imlalele there is nothing wrong with that
angithi abanye bafuna ngizothini babuke ngazathi lento ayikhulumayo izowisa ukholo lwabo
namabandla
ngifakazela lento esho umsuthu ukuthi ukulalela kunankinga umlalele nje bese uyahlunga ukuthi ngempela lento kungenzeka ukuthi iqiniso yabo
yeah
ngangambuka yena ethi futhi wayibala nezayona mina ngisayona wayibala nezayona ukuthi uJesu akayifuni
athi ngathi akayifuni nezayona
uthi uJesu mawusa sonke ezayona nje uJesu shintsha athi shintsha uJesu akakufuni hayi ngamlalela
yonke wrong Enigma yonke ayiki the right ngikwa yabona nje ama GTI uthi nje imoto ya Satan ufunde kuhambe nge GTI uJesu
art
uyaqhuma
kodwa wathifu ke mhlambe nayo umfowethu uyagula ngandlela thile kungenzeka
the thing is what if he is gulayo
What?
No, honestly.
That is possible.
Honestly, nah, what if yit? What if we are not right? Yit is gula. Because it's possible ukuthi nathi siyagulela vele. You know when mama isn't mangula nonke, nibona kanje
niyafuna. Futhi yahlehla, alikho iqiniso kulento. Ngithina simphikisayo naye kulento ayishoyo.
Ayekho wazi. All I'm saying is mlalele. And then angithi nawe we call, especially labantu bamakhona, ngona thina singakholwa. Labona umlalele wena nomoya ongcwele wakho nanana
uthengelwe imotoni
hayi imoto nje just a simple car encane
akazasho lutho ukuthi uJesu uyayifuna noma
no yena nje wathi cha ngabe umuva around kangcono ngemoto azange futhi acela ukuthi abamthengele chaza
wathi nje ukubunembo
bambuza nje ukuthi yini yini mhlambe udinga kakhulu wenze ukuthi pusheke ivangeli wathi into manje yayingibambezela indawo ukuthi imoto anginayo sometimes ngiyoshumayela KZN angikwazi ukuya
ehambise lezindaba
ezibalekile kangaka. So base ke whoever because I'm quite sure say there are actually people who now believe believe
now for that I'm a comment section lapha yabona
injumayelo zakhe
usengavula ibandla ligcwale manje
yabona manje kuthiwa nje ukhanda inkonzo magolide and invite brother Enigma. Believe me the inkonzo would be full bezolalela brother even those abangamkhona they will come. But nje sabani ngabantu actually when laba ama Christians ke laba aba strong endaweni of Christ hayi bayamchithe njengoba nawo umchithe bayamchithe kodwa nje people who because ukhuluma izinto ezimpulo esizibona everyday kodwa uNkulunkulu akafuna ama waiver afuna intombazane efake makeup there are people abakholwa leyo nto ukuthi umuntu wesimame shouldn't put makeup
akade bevele bekholwa
bekwena
engakafiki lo mchithe
bekholelwa ukuthi hayi umuntu wesimame vele why kumele afake makeup why kumele afake weave. There were a lot of people who believed that. Now this guy comes and confirms ukuthi uJesu. uJesu also doesn't like that. Ay siyahamba somebody. So ukunjalo bamthengele imoto ke.
So congrats man. So nje brother Enigma.
Kunokuthi works in mysterious ways guys. You can imagine this guy uhlala emkhukhwini. Uyaphuma eshumayelela ephathele iBhayibheli lakhe and do these things and one day he decided ukuthi aye kwi podcast thize like us waqala ukukhuluma lezi zinto ayikhulumayo. Few months later he has a car. Few months later there are plans ukuthi bamthengele umuzi. That's God
and the mainstream media nje ayinaloko ehlekisa ngaye akazisho lutho ngaye.
Believe me that's God. Well as a snatch just tinisti but that is yena sengama lati ngila ngikhona because of lezi zinto engishumayela.
Yes.
Uzomphikisa uthi because that what happened.
Kodwa manje lezi zinto noba kuthiwa seyithande zona sezimuwezile.
Exactly.
Like true.
Yena personally.
Yena personally.
And yena usene reason enkulu yokuyikholwa
lezi. Aqhubeke even more
ukuthi izona ezimenzele.
Yes.
Engaqamba manga futhi yini
nenzile. Mhlambe lo muntu ngizothini ubekholwa. Yabo? Ekholwa ngempela ekholwa nje lokhu kukholwa lokhu kokukholwa kuJesu. Yabo? Kodwa akaze abe nemoto.
Akaze abe nemali.
But unade wakholwa.
Unede. Wakholwa ngale
nendlela akholwa ngayo.
These things started happening. Une testimony, two testimony. Sengamathi this is my testimony yaleli ivangeli ngilikholwayo. Nemoto namhlanje ngaze ngisebenze. Imoto just came. Ngizoba nomuzi mhlawumbe mangigcine mina nomuzi. Angaze ngusebenze I never paid for anything just came.
Kune account ekhona ngikholelwa imali ka petrol lapho.
Ngikholwa yile nto engiyikholwa. So wena kuzothi akusuNkulunkulu. Uzothini?
Oh uzothi lento akayiyeke.
Uzothi akayiyeke enzeni?
Nabantu bangamlandeli.
Bekhona testimony.
Bebona izimangaliso.
Ubhlukile, kuhloliwe ugxabhasha ukuthi ukhole ne? uNkulunkulu akuphume umsebenzi. Usebenze uthenga imoto. This is different. This guy didn't work. This guy just woke up washumayela izwi athi likaNkulunkulu yena. And things started happening. So ilezi nto ehlezi shunyayelwa ngazo kuthi uNkulunkulu ma uNkulunkulu awusweli, you don't have to work.
Yeah.
Because uNkulunkulu this is the things ezenzakala Enigma right now.
Ma umsebenzele.
Exactly, sebenzele uNkulunkulu, uNkulunkulu will provide.
Nako kuya provide amas.
Akakuphanga umsebenzi.
God is
providing literally. You don't have to work.
Hey, yabona le ndaba yokukhola wafethu ezisibili. Ijule kakhulu.
Ijule.
Ngoba serious yabo
lemsakaz.
Ijule ngempela.
Sephayo.
Ngoba yabona ngempela lo luhla ngathi enilivezayo ukuthi lo muntu uyakhola.
Uyakholwa. This person uyakholwa.
Njengami nje ngoba ngikholwa. Njengomunye okholelwa mhlambe kubantu abangasekho.
Naye. Naye uyakholwa.
Ukholwa yini? Leli ivangeli ahambe lishumayela.
Umehluko bani kwakho nalokholelwa njengaye nalokholelwa entweni zamadlozi nani. Ukuthi yena uNkulunkulu umnikezile lezi zinto percent as he promised ezwini lakhe. Exactly. Didn't work for anything. Akazi ubrother Enigma athi ngisafuna ngiyaqongelela ufuna ukuthenga imoto no. Mhm.
Na kodwa mhlawumbe na moto.
Zangayicela kuba umuntu waveli wakho bambuzo waphendula.
Bakhulume indaba zokumarket nokuthenga lo moto.
Exactly. So manje uzomblame wena ukuthi ayiko lento ayishumayelayo. It's very complicated, guys. It's complicated.
Jolene indaba yalo mfowethu.
Jolene kakhulu.
Okay, kwezi lighting yana but is heavy nyana futhi ke. I think it was the last day of October lapho uKhosi FM elamemezela khona ukuthi ke nase kungaqala kunominatewe ingoma ezohlukanisa unyaka. Akethi kuqale kunominatewe bese kuyahlungwa bese kukhishwa i-top 10 ke bese kuyavotwa ke. So it was last month and sathoka sonke ukuthi awu ele kangaka yabona because it abavamise ukuyenza mhlawumbe end of November or something but ke basho ke nemigomo nembandela ukuthi ke nakumele be ingoma ekhishwe from the 1st of January till the 30th of October leyo ngoma leyo kumele ibe khona kwiplaylist yokhozi angisazi ukusithatha ukuthi imuphi umgomo kodwa nje bayisho bayamthatha because I was listening ngukhuluma o station manager no marketing manager so lokho okwenze ukuthi ke na omunye wabaculi abadumile kuleli osohlukanise ngisho ikhathe empilo 3 nangaphosisi uKhuzani waya live ku Facebook last week Thursday or Friday but I was watching that live angisazi ukuthi kwakunini la ayizo addressa khona le ndaba issue I mean the issue le because uzokhumbula ukuthi last year kuzohlukana unyaka wakwavela kwakhona leli hehebele imide nje elaveza kuthiwa lithunyezelwele usibongo ukuthi kena uthandana nonjinji umngani kaKhuzani ngakho uKhuzani ehlezewe ewina zonke lezo zinto lezo so ubezocacisa leyo nto kuKhuzani ukuthi kena cha yena abekho close nomphathi steshi firstly secondly ubone umphathi steshi since kwaphuma leyahlola loyambuzo leyana bethi kena uthunyezelwe leyo nomphathi steshi akayiphenduli ubona ukuthi kena kusuka ngalowo langa umphathi steshi nje uzama ukumvalela ngakho konke okusemandleni ezintweni ezithinta uKhosi even nabantu bane feature lapha kusikiya ngengoma every Saturday ngo 11 ethi ezekhethelo so kunokufika abantu ke lapho befike becela ingoma zakhuzani zikunqatshwe yabona zonke lezo zinto lezo nanokuthi ke nam ukubaleka kuningi nje uKhuzani lezi zinto lezo ukuthi ke na even nange le mcimbi wabo abawuhlala no Big Zulu jamming to soccer abazange bayithola interview kusigiya ngengoma kanti iminyakeni ephelile bebehlezi beyithola wabala nokuthi ke na bazi baqosha khona umjita obenza ngizokubiza ngomgosi kamasikande kusikiya ngengoma ekuthiwa uKing Zoso sewenziwa intombazane manje bizwa ngoZulu Glam kuthiwa ngoba uKing Zoso behlezi njalo nayifika ekhuluma lapho kukhulunywa ngezinto ezenzeka kumasikande njalo nje besihlezi eqhakambisa uKhuzani waze waqosha eqoshelwa lokho njalo so uthi ke na uKhuzani uze wabiza imeeting no station manager embuza ukuthi kahle umbangisane because uyabona ukuthi khona umbangisa yona wathi cha ka umbangisi lutho kodwa lokho ukuthi waxoshelwa uKing Zoso waxoshelwa yena yes it's true because nangabe uphethe content akumele ukukhulume ngomuntu oyedwa zonke izinsuku I mean nangabe use ku show akumele ukukhulume ngomuntu oyedwa zonke izinsuku nanokuthi ke na akavimbi yena ngenxa ukuthi ke na album kaKhuzani Khan izophuma this Friday ngithi 15 nangaphosisi akavimbi yena ukuthi ahlukanise unyaka ingake ze wathi ke na abantu abakhethele ingoma emnandi not ukuvotela umuntu yabona so kunaleso sixakaxaka ke nje between uKhosi noKhuzani ukuthi ke na ngicabanga ukuthi wayisho lento ukuthi angisazi noma wayisho la ku podcast noma wayisho siqoxoxela eceleni ukuthi ke na wayekade shila uKhuzani uthi ngeke asayingenela yena lento yokuhlukanisa unyaka because inomsindo kodwa bakhipha ingoma noJumbo wathi wena ile ngoma uKhuzani azolukhuza ngayo azongenela ngayo kulento ye top 10 njalo njalo but only to found out ukuthi ingoma namanje uKhosi alika playlist yabona so izinge zezinto lezo ezenza ukuthi le ngoma inga qualify ekutheni ifakwe so ukuvezile naloko uKhosi why ningayi playlist le ngoma lena because akusiyame kaJumbo So kunalo ngxakangxaka nje bethu no cause no Khuzani right now. Kunalo so spithi pithi.
Eh yazi ukuthi inkinga ingayoqala ikupho namlojo. Iyayoqala la ezekuthenini. Yini Khuzani yena acaba ukuthi ingoma yakhe kumele idlale ukhoze. Ngobe yakhe. Mangaka ama artists ane ngoma la. And they send music to Khuzani but never played. Akaze babize umuntu emithingini, akaze benze lutho. Understand?
Now such a fresh kakhulu nje wa.
Yeah, also no heavy ngoma that I send. They have never played. Angaze mbize
umuntu. Ake ngaya namo Khuzani.
Yeah.
Ahambisa iCD yebandla.
Oh
yes.
Akaze la.
Bayithatha okhetha.
Yeah.
But basazo kwenze into zakho.
Yeah, yeah.
Kodwa ngaze ngibuyele ukhoze ngiyo complain ngithi
exactly
indaba ialbum ebandla lami ingadlali.
Yebo. Nalo alive awubalekile ukuthi azawenze. You understand? Umculi. Umculi it ends there. There's nothing special about you. Umculi like every other artist. So when a radio station decides not to play your music, it's because it decided ungawadlali namanye ama artists. Maningi amaartists angakaze kazadlalwe kuKhuzani. Kodwa akaze bize meeting. Akaze azobize mina, akaze enze live, akaze enze lutho. Yini acaba ngokuthi yena kufanele ukuthi adlalwe. Yayizwe into engisho. That's why the first problem is. Angazi ngezinto zabe personal nani. But I'm saying the entitlement abanye abaculi base South Africa. They're too much. Banga abaculi basubmit umusic umusic abanye because of what I do abanye basubmitelwa yimi. They never get play. You understand? Wake ngelinye ilanga wake wayani kuyosho ukuthi awu besamdlala nangidlala kangaka. Awuna abanye abaculi bazodlala nadlala mina naloni ngiphindaphinda ngoba kwenze njani.
I get you.
You understand? Sometimes abanye abaculi bafeel as if they deserve ezinye izinto even noma
bengayithize.
Iradio ina long ilungelo ukudlala noma imuphi umculo e decide ukuthi udlale. Iradio asinendaba mhlawumbe kukhona ukupersonal but iradio nje guys ina yonke right ukudlala noma
imuphi.
Yeah, noma ilo bohlobo lonke. Siyazi leyo nto leyo. Nami niyazi ukuthi nami ngeke ngaba ku music compilation and you get a lot of questions from abanye abantu ukuthi why
ngoma
zami ngidumele why ngidlala, understand? And we have one ukubuza ukuthi why yakho, you understand? Why yakho? Because obviously ngeke idlale zonke ingoma radio. Whether we like it or not, there are njengamanje khona ingoma ephumayo yabo nje sikhuluma khona ezi 105,000 ephumayo as we speak. So uzoyidlala zonke lezo. It's about just a decision that ends why station ukuthi sizoyidlala le for whatever reason esingayazi. And angazi ukuthi mangathiwa bonke labaculi bahamba ucela i-meeting no station manager ukuthi bangayithola le meeting. Ku special wabona lo ukuthi wacela i-meeting no station manager wayithola. Hey artist. Hey wahambisa umusic wena awusende nje email manje ucela ukuba ne-meeting no station manager nsi ukuthi uzoyithola.
Ay
you never. And no one wants a live complain, no one cares. So abanye abantu they should stop feel as if they are special. You artist umculi cula, that's why the problem nomculo wamanje usunokhuluma cula ucule nje ngesike siphawule nje ngomusic wakho.
Wow,
you know, bengilele nje album ka Ntencane, beautiful music, umculo omnandi ongakhulumisa, umculo ongena bhinqa ongenani ongena umculo nje. Nice music. Ngeke futhi umuzwe ethi uKhuzani abangidla. Ngeke. There were times that la ngathi khona babe ngamdlali khona kodwa akaze azasho lutho. Why do you feel wena specifically ukuthi you feel like ingoma yakho must be played or ingoma yakho must be part of the top 10 of whatever. Why?
Mhlambe nokuba nobudlelwane nomuntu ophethe uKhuzani. Kumenze waba neadvantage yokuthi ngingademand ukuthi lokhu kwenzeke, yabo akangabe sayibheka ngalendlela osho ngayo namsuthu ukuthi i company inomthetho wayo,
yeah,
yabo So ngenxa yobudlelwana anabo ngaphakathi
ufila ukuthi kufanele
kufanele ngoba yena uyazana nosibanibani kanti akuhambi kanjalo akuhambi
yazoqinisele ufana naleti yakuma interviews bengingu programs manager nesikhathi eside almost 8 years ku athi umuntu ngoba nako ngiyakwazi personally ngicela ungifake emsakazweni you understand thola ukuthi talent aligostalo ngenze sibonelo nje thola ukuthi aligostalo secondly kwanta zokhuluma ngayo na icela interview ku show ka Msuthu ayihambisani nale show eyenziwa uMsuthu kodwa ngenxa ukuthi wazi uperfect ukuthi ngiyazi ukuthi uperfect okumele asayis qiviso lapha yana bese kuyenzeka lokho umuntu ungasakwenzi lokho bese aba ne attitude aba nenkinga nawe akubhale ku social media enze zonke izinto lezi I get into so umsuthu ukuthi why you feel special
noma kuthubani but never forget your place ungayikhohlwa ukuthi indawo yakhe kuphi singazwana sijwayelane nani 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 kodwa wena uyi artist
sihamba bomlandi ndawo
yebo yeah but uyi artist umele ucomply nawo zonke izinto ezidingekayo uma ngabe kuthiwa kufuneka ama artist okukhuluma indaba ye music everything that is needed and still even after that people who abanikeza umsebenzi ok decide ukuthi iziphi ingoma edlalayo they decide ukuthi
iziphi and angithi usakhuluma abantu abanikezwe lo msebenzi akuvelanga perfect ukuthi ukhulumile nabo ukhulume nomphathi stage
oh yes
exactly
uye kumphathi stage
bathule nababa
because umphathi stage akenzi playlist
true
ingoma ithunyelwa kumphathi stage
likhona ithimba nje
la so why do you feel like you have a meeting nomphathi stage way
angithi lento engisho ukuthi laba abandeni yathimba okuyibona umusic combine akanabo ubudlelwane nabo unobudlelwane nomphathi stage
ubona ukuthi maye khuluma nomphathi stage
ingoma zakhe
zizo so ilezo zingiyo ngithi ungayikhohlwa ukuthi bafethu abantu ake becule there was a time la uKhuzani ayicula khona
uma umculi
cula nje
awuhlala emculweni
thina we decide ukuthi ingoma siyayithanda noma sithandi
bese uye kutatazela nazo zonke
izinto
thina nje silalele ake kube yithina bafethu es decide ukuthi ingoma yakho siyayithanda noma sithandi asizukuphoqa bafethu ukuthi ngoba wena nako uzukhiphileke ingoma yakho ayithandweke manje ithandwe wonke umuntu ke idlalwe nasemsakazweni ngoba wena uzukhiphi cha
athi nama colleagues akho athi noma ngathi some hotel
abanye babo engibezwe nje bexoxa abalandeli bathi noma engakhiphi uKhuzani noma engathi
angithi ke ngithi uyabona ukuthi sikhona iclue ukuthi i-stage sifike kanjani le decision because i-stage sifuna ukuthi makunqanyulwe unyaka kunqanyulwe ingoma inyaka ingoma ethandwa
abantu
hayi ingoma yomuntu othandwa abantu cha ingoma
ethandwa abantu
exactly so now manithi nina noma ngathi leyo nda imnandi akusinto singanqamula ngayo unyaka leyo but because ishiwo uye nizomvotela akame i-decision le ethathwe
i-stage
because sifuna ukuthi ingoma emnandi bafethu zonqamulo
yini ushilo futhi usibonga ukuthi ufuna ingoma emnandi
that's it yazi ukuthi la emnandi kanjani le nto yonqamulo unyaka kusefe
kungakavota
you anticipate ukuthi ngabe yiphi ezonqamulo unyaka
yeah kungakavota
now you can makuphuma nje top 10 kwakhona usibani bani siyazi ukuthi usewinile so where is the fun in that yabo so abanye abantu njoba ngisho abanye abantu abehlisa umoya bacule we decide ukuthi ingoma emnandi noma njengoba ngizwa ngikhulumela ngoNtencane it's album engilaleli last week ngazi ngayiphinda phela I was like this is a nice album yabo imnandi omunye ngacabanga otherwise understand it's a decision that we take asingaphoqa bafowethu
true hey
asingaphoqa hayi asingaphoqa kuze kwenziwe live kuze kuthi wena kuze kwenziwe asingaphoqa nje ingoma it's imnandi noma imnandi so nje sizodis akhiphi album yena
acula
bazi ukuthi mayi ngakhiphi album emnandi it doesn't matter ukuthi top 10 yokhuza mayi imnandi siyoyidlala uDisemba wonke thina
uzozwa ngamatekisi
yoza nje iyadlula ithi gugugugu ethi uyadlula komunye umuzi yakhala igugugu
njengoba kwenzeka nje zimnandi zidlala
lento engoma emnandi angeke uyiphoqa
true
kuba lento engoma emnandi izenzekela yona automatically we community uthi uya kulesa strata uzodlala yona abazange baxhumane nabantu ukuthi hayi ke manje asidlale le ngoma
futhi ngalesikhathi samanje bafethu I radio na effect. Kodwa ayise enkulu kangaka. Kusikhathe social media.
TikTok.
Isikhathe social media wena usacabanga ukuthi keep ingoma emnandi.
Phela.
Asiyake sidlale ingoma.
Nabo mafika izolo bayatrend abengakatrend.
Esidlala ingoma.
Umfana lo mafika izolo. Wa-trend singamazi nokuthi wa-like nambithi but wa-trend akangxothini wayekeep ingoma emnandi.
Azange aze akaxoxe namuntu abene-meeting nobani manje. Wakhipha ingoma emnandi wase nine ingoma emnandi. Sayithanda. Bayidlala emsakazweni ngoba yini?
Ingoma emnandi.
Phela.
Hayi mina lento ngisho ukuthi kuba mnandi kwengoma akudingi ukuthi size.
Noma ungayidlala every day eKhuzini maye ngemnandi nje imnandi
maye ngemnandi
ezikhona ezinye uzwa ukuthi le kodwa yatsiphinda kanini zikhona azimandle imnandi
uzuzukhophala
imnandi
bebecabangeni nje bese be decide ukuthi leya
indanga
playlist
that still asiyithandi ngoba imnandi noma ingaphinda 100 noma asiyithandi
Ekuyizo seyidlala
cha. Ngeke nje ngizwe ngithatha indlela yangoma bese iphinde ka 4 kuzini. Imbi mayimbi imbi ngoma. There's nothing.
Wena mawu recorded, recording ngoba emnandi. Ngena uphume
ngoba. Ngena studio nje yosebenza ingoma izongenela.
Wena futhi leto uthi yabo iyo leto nabalandeli bami manje ngathi abakho ngathi
inkinga iqala la.
Angathi manje futhi manje la munye kumthandeni mayekhiphe ingoma emnandi akumele uyigidele wena noma uyizwe uthi mnandi.
Uhlale ngazathi wenze ngathi awuzu
engathi awuzu uthi mnandi kumele uzame ubheke iphutha lokuthi ake ngibheke iphutha ke la ukuthi lithini bese hayi uyigcilaza nako lokho ba umlandeli onjalo yabonje thina is free noma yipi mnandi
kapho
malaika eka mthandeni mina ngathi ngathi yangoma ngithandi namanye angithandi le lokuzana le noma ho angithandi ngoba I don't have anything against yena mina nje le yangoma I think umthandeni live made ingoma ezimnandi Enigma le yangoma I don't like it and ngenza ngi free I can listen to anything ngoba kube ngumlandeli wakhe ngabe ngi pressured ukuthi ayasho not for me sekumele uthande lento ayithandi manje ngoba umlandeli I'm not right ngazo umlandeli
speaking of music and Ntencane sesizovala nje because uyacatha isikhathi sesihambile speaking of music no Ntencane uthe ubulalele ialbum ka Ntencane ne there is a track 12 for lapha OTDM mama womntwana
the thing is yes that song that's one song ngayikhumbula kule album that's one song I didn't pay attention to uthe noma kuphuma la two pendula ingoma was like leyo ngoma ayikho lapha but I find out uthi khona it's not the song that I liked
eka Ntencane
it's not the song that I paid attention to mhlambe sengayilalela manje mhlambe sengingabhala kuyona ingoma engithemba ngilalela album le album inengoma eziningi futhi khona yesonto ingathe yesonto ethini yo khona ingoma ethi yenkane lapha ethi ekhuluma ngenkane
nje engithandile vele ethi inhlonipho emahala ngiyathanda
yebo nenkane kodwa ikhona ziningi ingoma ezimnandi lapha le ayithola iphela nje so ngiyina ke nje sekhulunywa ngayo indaba yayo
so lento lena mina angazi ngiyabalandela bobabini from kudala bafike baba nomntwana ne then emvaka lokho ugirl wahamba yobhala ku social media Miss Level wahamba yobhala ku social media ukuthi uNtencane akondle ngokuso kukasisi
so banengane
yes ngokuso kukasisi 2 months 3 months bakhiphe indokoma ndawonye sadideka siyikhandi yabona
okay
sathi deka sikhanti gqiqiqi waphinde wabuya futhi usisi futhi ebhala ngonto encane yabona namanje futhi bayasherelani omunye nayipostile omunye yashera nomunye nayipostile omunye yashera njalo ama post up gqiqiqi waphinde wabuya futhi usisi nokuthi ke nayo uNtencane akayinaka ingane kwashawacima vutha lela 2 months 3 months down the line bani benze photo shoot ndawonye ba nomntwana bathathu bonke nomntwana baya shoot kuhle kumnandi kunje yaya Ntencane kokhiphile ke album yakhe 2 weeks back kunalo track 12 lo ofike wakhuluma ngoma umntwana ukuthi ke na ma umntwana yamkela phela ukuthi uthanda lisekho uyabona njalo move on nempilo bla 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 nalengano lo angayigazi lami so waphendula ngosisi ngodiye baba womntwana maka enze phela bathe u president wabo u Miss Levin phela bayamgcoba waphendula kusisi ngoku nga very same I mean ngengoma ethi ke na ekwalo ngane nje vele ngilwa ngayo ngoba isihlanga sami nangilokho uzwawo ngilalelile nje ngiphinde kanengana kami like kwenziwani la kune PR eyenziwayo noma this is really noma kwenzakalani what is happening between these two because now usuka naye muva ayiqali manje now usuka naye muva because ngiyabalandela bobabini yes
ayo noma usuyilanda ulokhu uza nayo
kuno PR khona la
mhlambe
mhlambe yaphusha
mhlambe kuyaphushwa yabo khona izinto ezenziwa aba osaziwayo basuse into engekho bayenze bekhona kithi kanti bona bazo thinta engekho yabo so mangizondulanda nje umlando wabo ukuthi
abalandela yeah it doesn't sound like abantu
abaxabene yeah yes
doesn't sound like abantu abaxabene not in ngaleyo ndlela because lobo usho ukuthi kwakwashiwa ukuthi kuthiwa akayo lingane and then
bathika bakhipha ingoma ndawonye
bafuna just pay attention kubona yabo ukuthi hayi
and kuleyo ngoma babebhinqana bobabili futhi lo wathi wena ukuthi nalo wathi wena ukuthi to the very same song
yeah but
shaye sengathi azizwane
akazi but mhlawumbe mina ngizazozwayela umculo kasizayo not for me
aya no sis
not the topic even ingoma zakhe nda I never liked
it was style as
ah not but yebo nama fans
akakho
lento esisho ukuthi akakhipha music we decide but ke if uthi the PR stunt they actually they are killing it it's working because song is cool now right now that's the reason why they did it if it's a PR stunt if it's serious then
kodwa uma ukuthi bayayidlalela abantu bazoyenza lento kubantu babo
ukuthini
angithi lo sisilo uneka amahlazo alendoda la
yabo
like uyayithuka
yabo
so thina njengabalandeli sizoyithatha lento siyisebenzisa makukuthi bayayidlalela
bavele bayabathuka baby didi
no
bavele nje bayabathuka
nalo ukuthi if uthi bayadlala why would we play like into ukuthi amondli because that thing is
cyanya too deep
yabo amadoda athiwa ngaleyo nto every day I don't think ngavuma mina ngodla ukuthi kusabalale ukuthi amondli
makuwukuthi bayayidlalela into vela bayikhandile
yeah but
bavumelene ukuthi ngizothawuli
bakhona kodwa abantu bangazamfuna into encane because
leyalimani
now for the comments
baningi abantu abathi hayi mina ngizayilalela ngoba there are a lot of
ingoma ikanti encane
ngoba yeah ngoba akudli
indeed impela lento
isithola ukuthi bebe idlale lapho sina sisamfuni ngoba kodwa
hey kodwa badla tindaya amfuni ngoba kodwa hey nokungena indaba zabantu
namanye true
ingoma imnandi man okay akudli kodwa ingoma imnandi imnandi sifuna ngayilalela manje futhi ayinani ngifaka mina manje noma ukuthi
kodwa
mina no arkel nama engizamlalela yazi ukuthi abantu abafunda lalela mina ngiyamlalela ingoma zakhe zimnandi angingeni ukuthi wenzana ngisho ukuthi angibazweli okwenzeka kungiyabazweli kodwa
umusic
angikwazi belo kuye ku music omnandi mina music angu personalize ayikho personalize yanti enculwa la umnandi ukuthi akundli okwakhe lokho noma
kodwa ucula kamnandi
ucula wona uyashaya Agondi yena siyazi kodwa ingoma engondle nje uyayishaya kodwa
kodwa ke bese uba nete uthi ayi kodwa sengathi ngayilungisa leyo mnqondo
zikona zonifizo zokuthi engathi lelo pusha nyana engalilungisi kodwa
ingoma yakho
ingoma yona yasho asizuda nganilungisa iphutha awu siyababazi phela uchitha kundi mfethu hey what track 3 mfethu hey 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 engondle nje akalungisa iphutha asizuye ku music so lale nawa Miss Level nawo so lalela sizukulalela ukuthi ubaba wengane yakhe akundi cha sizolalela umuntu nathi
bonakala le composition
kuphela nje ukuthi yena ukhiphe ngoba ubaba wengane yakhe akundli cha ake siza umculo okeke umnandini umculo
Hi, asabhezi guys. So nje siyabonga kakhulu. Thanks Magolide for visiting us. Seso bamba la uzosibamba khona. Otherwise ningakhohlwa ukulike, subscribe and comment ne press that notification bell. Lenza yonke into nje ezosenza ukuthi sibe sezintweni senithandakala rato lika love.
And also ningakhohlwa to actually be members now. You can actually be a member.
Yes, you can pay
less as 10 rand a month just to be a member. We'll come up with exclusive content ezotholwa ama members only. So when you pay that 10 rand, you can even pay up to 199 by the way. Uma ukuthi you are standard, maybe you like how we do things, ufuna ukusdonate, you can just do it even once a month. Or do it kanye and that's it. So was not ukuthi siqhubeke sikwazi ukukhanyisa ugesi nje ubona kukhanya that's what I'm asking for. Phela just be a member and don't forget uhambo lwami is coming through soon. Pasta la enigma wethu.
I know if it's angibonge nami ngibonga kakhulu ukuba nani. Yeah. Uhambo lwami liyeza abantu abalindele. Nale yosoma business asiyikhuthaza osoma business abakhona othukela noma kuthiwa ukhoko othukela. Bayesaba abantu lento yoku advertise. Kanti asikwazi ukulaza business lakho. singakaze silibone yabo. So nje uthukela News Times lunama rate
very low rates
yes afodekayo uma kuthi uyafuna ukuzo advertise business lakho noma ngabe kuthiwa lincane uma ulibuka wena kodwa lizokhula libe likhulu ngenxa yokuthi selaziwa abantu.
That's what we do.
Thank you brother Enigma Junior. Siyathanda guys, bye.